kodwa uma ufuna imali yakho njengamanje uzolahlekela u 20% yale mali
ekho. Yabona ke bhuti wami lo ngitshela yona udoti wodo.
I believe in financial education.
Kodwa banalo into psychologically manipulation.
For 4 years I was called a con man. I was going through a trial into reserve.
Bebe akunamali nje nalana.
Akunamali?
Hayi bubi. Lalelana. Ngicela mfethu noma ngabe ubani ofika ezongifuna umtshele nje mfethu ukuthi angikho please.